Isingcwabo esimasikizi ukusweleka kwabo kubamangalisile abantu. Omnye wabazali uthi ubone le ngozi kumakhasi onxibelelwano. Ukanti abanye baye baya esibhedlele kuba befuna ukuzibonela.
Ithe ukuyiva kwethu ke ngefowuni xa kurhatyelayo. Sayothuka kakhulu le nto kunjalo ndiyasiphatha kakubi.
Ucinga King nobefunda nomnye wabo bathe basweleka uthi ebekhona ngoku bekusenzeka le ngozi.
Ngoku yayisenzeka le nto ndandikhona nam ndandiphaa ebridgini but ndandikoli cala lingapha ke mna ke. Yathi sokwenzeka le nto ndayibona le trakhi ngoku izayo but zandicinga uba ingonakalisa.
Iintsapho kunye nabafundi bafumene inkxaso kwisebe lezemfundo kunye namanye amagosa.
Ifemeli zezintlanu zeza lapha eDumasi kule lali sikuyo ngoku. Enye ifemeli ikwenye ilali. Kodwa sivene nabo into yoba ekuseni namhlanje makungcwatywe zizo zonke ii-families. Kuze ke ngoku ngo-10:30 sikekelele apha kule ndawo inabantu ineli cala linabantu abanintsi ukwenza basizoqhuba nomngcwabo ngohlobo olufanelekileyo.
Le ngozi yenzeke ngexesha ekubhalwa ngalo imviwo. Inqununu yesikolo uUnathi Zuma uthi abafundi bakwazile ukubhala bade bagqibe kwaye bafumane iziphumo ezincomekayo. Ndingunomzwane Lemngoma kwiindaba ze-SABC eNgqeleni.